Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Thank you so so much. Bengithi ngivele nje nginazise nginibonise ukuthi hayi khona bafowethu. Ngiyaphila, uNkulunkulu muhle njalo. Ngiyabonga nje kakhulu. Kuyikona okwenza ukuthi ngenze nje le live emfishane, izoba emfishane nje kakhulu. Ngizoba nesikhathi mangabe sengi emotionally prepared nami ukukhuluma ke kabanzi. Mhlambe kusukela ngonyaka odlule waphela le ndlela ibe yinde kakhulu. Kusukela ngesikhathi ngixoshwa emsakazweni, ngiyazi ukuthi angaze ngize ngibe nanesikhathi sokusho nje nosokuchaza ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Abaningi ngiyazi ukuthi basuke bayithola nje beyikha lapha basuke bayithole khona benganakho ngempela ukuqonda nokuthi baqiniseke ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Kodwa ngicela ukuyibongela kakhulu kunina. Hambile lolu hambo kusukela ngonyaka odlule kuze kuba manje njengoba lufika lapho lukhona njengamanje. Kodwa engikubonga kakhulu kunina, bengazi u-social media ukuthi unamandla okumphilisa umuntu noma okumbulala umuntu. Kodwa kulesi sikhathi engikubonga kakhulu kunina ukuthi ninginikeze amandla, ninginikeze nethemba, ningikhulekele, ngikhathazeke ngesimo sami engilokhu ngibe kuso nje kuwona wonke lo nyaka kuze kuba manje. Ngiyacela uNkulunkulu anibusise kakhulu ukuthi nje nikwazi ukushiya imicabango yezinto zenu, izimo zenu enibhekene nazo nani, kodwa nizobhekana nesami isimo. Kwangathi uNkulunkulu ngesikhathi nina nibhekene nesami isimo, uNkulunkulu angabheke zenu. Ukuthi ngesikhathi nina nikhulekela impendulo yesami isimo, uNkulunkulu aphendule zenu izimo. Noma ngabe hlobo luntu lwesimo okade usikhulekela, kade usithandazela isikhathi eside uNkulunkulu kulesi sikhathi, kungathi ngaba isikhathi lapha uphendula khona umkhuleko wakho. Ngiyabonga nje kunina kakhulu bafowethu nodadewethu. UNkulunkulu abe nani, anivikele kukho konke. Ngibonile emva kwesikhathi eside kade ngicabanga ukuthi I'm just alone in this journey, kodwa nakhombisa ukuthi benilokhu nikhona ninami njalo. Kusukela kule post engiyenze emasontweni adlule, ngikubonile ukusekelwa yinina kusukela izolo, suku lonke lwayizolo. Amehlamo belokhu egcwele inyembezi, ucabanga ukuthi awu Nkosi, kanti bakhona abantu abasangikhumbula nami. Ngithi nje kunina bafowethu nodadewethu, uThixo anisikelele, animise, anikhumbule kukho konke. Ngizoba nesikhathi. Ngiyabonga kakhulu nama invitations akhona aqhamuka kubantu abaningi abanama podcast. Nizokuzwa nje okuningi, kanti futhi ngizoba futhi live lapha ngiyobe nginikeza khona nje mhlambe inkulumo evulelekile. Kodwa futhi kulesi sikhathi uyabona ukuthi ukuhlakanipha kwakho wena uwedwa kwanele, uyabadinga abanye abantu. Uhlakanipha kwene ninginikeze kona kakhulu kuma comments enu. Uma ngabe umuntu efunda lapha ama inboxes enisithumelela wona, abanye abakwazi ukufinyelela kithina nangeyincingo, siyabonga nje kakhulu nezeluleko zenu. Siyathembisa futhi ukuthi siyaqinisekisa futhi ukuthi le company esayiqala ngoba sasinombono ocacile, lowo mbono namanje siyakunikeza isiqiniseko sokuthi usazoqhubeka futhi ngokusekelwa yinina nangolwazi nezeluleko esenisinikeze zona. Impela sesiyazi ukuthi ayiyi emuva, iyaphambili. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu, uNkulunkulu nje aze angibusisele nina. Bengizele lokho nje kwanamhlanje, imikhuleko yenu ngiyibonile, ngiqinisa nanomndeni wami, kakhulukazi uma okuyena o-experience ubuhlungu kulempela sonto esiphuma kuyona. Angeke ke ngiyande kabanzi kulokho ngoba ngichazile ukuthi okwanamhlanje nje bengithi ngivele kunina ukuze nazi ukuthi hayi khona. Futhi-ke nangemkhuleko yenu ngiyazizwa nje nami ukuthi hayi ngiqinile ukuthi I can face anything kuba khona kwenu. Miyalezo yenu awu bafowethu, angazi ukuthi ngizothini kwalolu suku lwanamhlanje. Ngithi nje uNkulunkulu makanibusise uze wazi enhliziyweni yakho ukuthi kukona konke oke wakukhulekela empilweni yakho. Ukhulekela mina, kufike esikhatini lapho bekade ngudinga kakhulu umkhuleko wakho. Kusekelwa wuwe nganoma yiphi indlela. Kufike esikhatini lapho bengikudinga khona kakhulu kusekelwa nguwe. Ngifundile namhlanje ukuthi indeed singaba kaNkuluNkulu. Nginibonile namhlanje. Izwi likaNkuluNkulu elithi yena wenza amasu ukuthi loyo ngumlahlo emhlabeni angabe ngumlahlwa kuye. Mina ngilibonile liphila kumina liwubufakazi obucacileyo ngambona uNkulunkulu ekwenza kimi ukuthi loyo ngumlahlwa emhlabeni kodwa ngabe ngumlahlwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke akayena uNkulunkulu ngaphandle kwabantu bakhe. UbuNkulunkulu bukaNkulunkulu bubonakala through abantu bakhe. Nenze ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu babonakala kimi, babonakala nakubantu abazaziyo izimo zami engidlule kuzo nje kuze kuba namhlanje. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anisikelele abe nani. Ngiyanithembisa ngizobuya sizokhuluma nani, sizoxoxa nani. Ngiyabonga. Thank you so much. May the good Lord richly bless each and every one of you. Thank you so much.